Incwadi kaYoshua, isahluko seshumi elinethoba. Lavela iqashiso lesibini noSimoni nesizwe soonyana bakaSimoni ngokwemizalwane yabo. Ilifa labo laba phakathi kwelifa loonyana bakaYuda. Elifeni labo baba neBeer-sheba, neSheba, neMulada, neHatsare Shuali, neBhala, neAtsem, neElo Toladi, neBhetuli, neHorma, neTsikelage, neBhete Markabhoti, neHatsar Susa, neBhetele Bhahoti, neSharuhem. Imizi elishumi elinamithathu inemizana yayo. I-Ayin, neRimon, ne-Edere, ne-Ashan. Imizi emine inemizana yayo, nemizana yonke ejikeleze loo mizi. Kwesa eBhahaladibhere yirama yelasezantsi keleyo. Lilo elo ilifa lesizwe soonyana bakaSimoni ngokwemizalwane yabo. Laba sesabelweni soonyana bakaYuda ilifa loonyana bakaSimoni ngokuba isabelo soonyana bakaYuda sabagqitha. Oonyana bakaSimoni babelwa ilifa phakathi kwelifa labo. Lavela iqashiso lesithathu noonyana bakaZebuloni ngokwemizalwane yabo. Umda welifa labo wesa eSaridi, wenyuka umda wabo wasinga entshonalanga, wesa eMarala, wafikelela eDabheshethi, wahlangana nomlanjana okhangelene neYokeneham. Wabuya eSaridi wasinga empumalanga ngecala eliphuma ilanga waya emdeni weKiseloti Thabhore, waphuma waya eDaberati, wenyuka waya eYafiya. Wegqitha khona wasinga empumalanga ngecala eliphuma ilanga waya eGati Hefere, e-Eti Katsini, waphuma waya eRimon, eShaba iye eneha. Umda wayizunguleza ngasentla waya eHanaton, ukuma kwawo wema ngomfula uwase ifeta eli, neka dati neha halali neshirmon ne idala nebete lehem. Imizi elishumi elinamibini inemizana yayo. Lilo elo ilifa loonyana bakaZebuloni ngokwemizalwane yabo, loo mizi nemizana yayo. Iqashiso lesine lavela noIsakare noonyana bakaIsakare ngokwemizalwane yabo. Umda wabo wasinga kwiZereli, neKesuloti, neShunem, Ne'afa Rahim, Ne'shihon, Ne'ana Harati, Ne'rabiti, Ne'kishoyon, Ne'abetze, Ne'remeti, Ne'enganim, Ne'enhada, Ne'pete Basetze. Umda wafikelela eTabore nasesha Hazima nasebhete Shemeshe. Ukuma komda wabo waya wema ngeYodani imizi elishumi elinamithandathu inimizana yayo. Lilo elo ilifa lesizwe soonyana baka Isakare ngokwemizalane yabo loo mizi nemizana yayo. Lavela iqashiso lesihlanu nesizwe soonyana baka Ashare ngokwemizalane yabo. Umda wabo waba iHelekati, neHali, neBheteni, neAkeshafi, neAlameleki, neAmadi, neMishali, wafikelela eKamele ngasentshonalanga, neShihore Libhinati. Wabuya wasinga ngecala eliphuma ilanga eBhethe Dagoni wafikelela kwela kwaZebhuloni nakumfula wase-Ifata Eli ngasentla kweBhetere Melki. Nenehiyeli waphuma waya eKabhuli ngasekhohlo, neHebroni, neRehobhi, neHamoni, neKana, wesa eSidoni enkulu. Wabuya umda waya eRama, wesa emzini onqatyisiweyo oyiTire. Wabuya umda waya eHosa, ukuma kwawo waya wema ngolwandle ngasesabelweni sika Akizibhe, neUma, neAfeki, neRehobhi, imizi emashumi mabini anamibini inemizana yayo. Lilo eli ilifa loonyana bakaShere ngokwemizalwane yabo loo mizi nemizana yayo. Lavela iqashiso lesithandathu noonyana bakaNafetali. Ile loo nyana bakaNafetali ngokwemizalwane yabo. Umda wabo wathabathela eHelefe Emiyo kini yasetsa Hanahim, neAdami neKebhe, neya Beneli, wesa elakum, nokuma kwawo wema ngeYodani. Wabuya umda wasinga entshonalanga eAzeno Tidhabhore. Wabuya khona waya eHukoki wafikelela kwela kwaZebhuloni ngasezantsi. Wafikelela kwela kwaAsheri ngasentshonalanga nela kwaYuda eYodani ngasempumalanga. Imizi enqatyisiweyo yaba yiTsidim, neTsere, neHamati, neRakati, neKinerete, neAdama, neRama, neHatsore, neketeshe neAdreyi neEn Hathore neIron neMigdali Eli neHoremu neBhethe Anathi neBhethe Shemeshe, imizi elishumi elinasithoba inemizana yayo. Lilo eli ilifa lesizwe soonyana bakaNafetali ngokwemizalwane yabo loo mizi nemizana yayo. Lavela iqashiso lesixhenxe nesizwe soonyana bakaDani ngokwemizalwane yabo. Umda welifa labo waba yiTsora neEshtawoli neEre Shemeshe neShahalabin neAyalon neIdela neElon neTimnata neEdron neEledeke neGibeton neBahalata neYehudi neBhene Bharati neGati Rimon neMeyak Kon neRakon kunye nomda omalunga neYafo. Umda woonyana bakaDani wema ngayo, benyuka ke oonyana bakaDani baya kulwa neLeshem, bayithimba bayibulala ngohlangothi lerhe, bayihlutha bemakuyo bathi ukuyibiza yiLeshem kukwaDani ngegama likaDani uyise. Lilo eli ilifa lesizwe soonyana bakaDani ngokwemizalwane yabo, loo mizi inemizana yayo. Bagqiba ke ukulaba ilizwe ngokwemida yabo. Oonyana bakaIsrayeli bamnika uYoshua unyana kaNuni ilifa phakathi kwabo. Ngokomlomo kaYehova bamnika umzi awawubizayo iTimnati Sera ekweleentaba lakwaEfrahim. Wawakha lo mzi wahlala kuwo. Ngawo lawo amafa abawabayo ooElezare umbingeleli noYoshua unyana kaNuni neentloko zezindlu zooyise ezizweni zoonyana bakaIsrayeli ngamaqashiso eShilo hambi koYehova emnyango wentente yokuhlangana. Bagqiba ke ukulaba ilizwe. Amen.